gambala ame skoti mwena ku enda ku magiri gambala ame twisisa ame skoti mwena ku matsinya ke amwena maskota kula tinyipi ahandle mara kwala ka mwena ame
Yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your boy Swash, and we are going to an interesting video. Yeah, Gagash, President Bin Mayengani, and the fans. Yes, let's go. Namhlanje, Gagash, a destroya, President Bin Mayengani, in the legend. Most of the videos leti titala ku va tikha ti huma laniwani a karhi a fayara President Bin Mayengani a ni post because I don't have a time. I'm always busy. So hi ku ya hi ndlela yaleyo na swi tiva ku mi ti vona vonini nkama wo tala some of the YouTubers va 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 kha va tiposta va 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 kha va landzelerisa each and every video. So hi ndlela yo fana le mina no fika ni hoxanyana switsanana ya ni huma ni famba. I know ku a ni hi hlayini laha ka ti-YouTube eka YouTube n'wana n'wana u posta leswi n'wana n'wana u posta ni twisa vo mi ta mi ya follow hala ka yena mi vona swilo leswi swi update-waka hi ndlela yo fana leyo ivi Gagash a nghena a tsala the following 56 minutes ago a tsala ku wa nwa byala i nwela tikhonini i tolovele ku haxiwa hi murhi Satan. This thing it comes after mastogro shisele Gagash shina beef na Bin Mayengani war beef ya kona isukuselela shinga shistiva ku leswa ku Bin Mayengani rambiwa arambilo ma 5000 ku a perform hambo vana gigito tala mara rambilo ma 5000 a perform lo lokura rambilo ma 50000 atavare a millionaire ka gigile tangana tona ta ma 22 gigs close to indlela yo fana yaleyo so a nghena ka hlamusela dimani ku no mi nga zi mi vona sweswo ku ri va holovela ku ri u buke Bin Mayengani Bin Mayengani a ku ni lava 50000 ku ri yena loyi Gagash wa swi tiva leswaku Bin Mayengani i rhambeliwa 5000 a performa ntlangu nkama n'wana rhambiwa ivi va n'wi nyika nkoroto na madleka ku ku tlela wona swa swa buti ready swa khala huma farm hi ndlela yo fana le so xiyisa lexi xi le ku holoveni na demand so xi laha xi bifa yena ku na video leyi a ku humaka sweswiwani a yi na 4 hours or 5 hours ago ya ku huma leyi kombisaka Bin Mayengani a karhi a ku cheriwa hi byala leswo vanhu va tsaka ti-fans ti tsaka ti kha ti haxahaxa byala in the stage hi ndlela yo fana leyo ene va tikomba ku nga vanhu lava va lo byeliwa ku cheletana ni mabyala na ku prove swin'wana hi ku recently Mr Post u ku na sesi leyi nga n'wi haxa hi byala vhele a yi haxa ni le stagini yi ka yi chela na vacini va yena plus na yena ivi Mr Post a nyika warning ivi endzhaku sesi yi tshuka yi famba hi ya ya ni maxihoko leyi ta yi vuyini yi swi twini byala again futhi yi nwe power yi twa yi ta yi ri twini power lera se yi fika kambe hi cheletela Mr Post hi byala Mr Post a yi raha so hi ku ya hi ndlela yo fana leyo video leyi a ku humaka Bin Mayengani yi kombisa Bin Mayengani a karhi a cheleteliwa hi byala va kha va cheletela stage futhi a byi n'wi khumbanga a va chela stagini a karhi a perform se a nga raha munhu so demon a nghena ku hayi wa ha nwa byala i nwela tikhonini i tolovele ku haxiwa hi murhi Satan loyi u kombaku i munhu loyi a baku ta ri khendlakhendla so u ya fika va n'wi haxa hi byala not ami va n'wi haxa hi murhi not byala hi ndlela yo fana yaleyo so Gagash la i le ku destroying ka demand and it's not going back and nyimpi leyi again yi ya kwalaka nga fika ku va na vo va rhuketela va ri mhani n'wamalaji hi ndlela yo fana yaleyo mhani n'wamalaji i mhana yena demon Gagash va nge te yi bukutela tihomu le va be va bana ta general mos ka tihomu ivi va vuya na tona va tsemelela ivi ti xavisiwa kwihi kwale ka va ri kwihi ka mageva dzumeri mageva kwala hi ndlelo ya ka mageva hi ndlelo yo fana yaleyo so demon hi busy na president i beef ya and Canada, man, animation is good. Everything is good. Domunu aku thava na wang thava. Dilu fanado. Yes. No. Manu lata tibisale. Anla shuman shkuluku. Okay. No well. Shap shap.
Lala, mama sade, male shafambisa. Male, mama sade, la lala shafambisa.